He mea pōhiri e Michelle Hippolite ki tōna tūranga hō i Te Puni Kōkiri i te rānei, ko ia tō rātou tāhuhu rangapū hō. Nō ngā iwi o Waikato, Rongowhakaata me Te Aitanga-a-Mahaki a Hippolite, a ko ia te wahine Māori tuatahi kia tū ki te ihu o te waka o Te Puni Kōkiri. Ko ia te kai hautū Māori i te papa, kai tohu tohu i te tari whakataunga tiriti, kai tohu tohu Māori hoki i a Premier Helen Clark i ngā wā o mua. Nā, kei te piki ake a Hippolite i nei ki te tūranga e whakarere ana e Leith Comer, whai muri ho i ona tau te kaumārua ki reira.